Just play with it.
Wee? Goja kwanza ni create swali kwa kichwa yangu. Ama niulize swali ni kijalu. He knows. He knows. There's a journalist.
Coach, we need to go finals. Pangilio in Gimani.
Wapangre maber kaka team. Wadhi watuge finals maber. One ready to go finals. Okobedo mayot. Chakre wachak. Sekafa. Lakini team dhika makre maber. Semifinals watugo maber. To wadu wakasre mondo watug mabere finals bende mondo wanyise Kenyans ni wabiro koni ni kech gin wabiro koni ni kech wabende wadwa tugo maber to wadwa romio gi finals maber.
Then maybe finally areas you're working on for tomorrow.
Wait, aki kijalu, aki kijalu.
Float, yeah.
Si dejo kijalu ngumu yibo.
Because I need only like 30 seconds or a
minute. Kaka wasebedu ka watu go poko. Poko yudo goals kaka ne waduwaru. Koro wa kas remondo practice wa team maber. Ka wanyalo yudo goals mangeny. To ka wanyalo koso concede. Wa concede games ariyo mokalo. To ogine ogibedo goals ma wanyalo wacho ni okde ne watiyo maber mondo kikloa. Koro sani wakasre mondo kikloa goals moko mondo kata goalkeeper oyude best goalkeeper. Koyudo clean sheet ni to wang'e ni obo yudo best goalkeeper tournament. Koro wa work on defense as well as goalkeeping to again wa work on loyal goals mang'eny.
Right.
Yeah.